tle ba motlhomile leitlho makawana gareng ga bone sethibe yo setseng a motlhotse me bona kgwele ya gagwe ita kota go ka tswala ko ntle tla ba lebile gore o ka motlhola gape le ka balelo ga sethibe le gala re bona kgwele ba e romela ko pele ka lekawa le ga salane mo godimo ga kgwele a bala letsa jalo ba e romela mo leboxong la di-18 ba thile ko morago a re bone ka bogona ke ba ikanye swere Ababalela ke tapele ko bamela ke ba ikanye on his weaker foot ya moja aba khono ka tsa khwele a ba khakala khakala le ka wala ka Anthony Rose go kanela jalo sopa sa majatlhaga no ya ke tapele cha ka bona banka bone ga mmogo le bala tedi ba bone ba itimela jana a gore a ko bamela sore ke ba ikanye ra go le bogarra go kanela jalo a kata no ya go ka etela pele mo motshamekong
commentators kiss renzeri bua ka hona gore o ipilitse mathata me o lebelle ka ha motsamo o tsabele ka tesalani